Welkom terug. Die Afrika wildernis is die ware tuiste van die wildwagter, skrywer en musikant James Hendry. A Year in the Wild is sy jongste werk en die kritici beskryf dit as eklekties, oortuigend en uitbundig. En ek weet, Tox stem beslis daarmee saam, nie waar nie, Tox?
O, ngapande ongabaza, Maurice. Angazuthi ngichazela kangakanani ukuthi kungijabulisa kangakanani ukuhlala nombhalo wencwadi ezibhalwe kahle kakhulu engikhe ngazifunda esikhathini eside. Sekubingelela James akwamukela kulihlelo lethu.
Sawubona Tox, ngijabulela ukuba khona.
You come from a conservation background. What inspired you to write a novel as opposed to a non-fiction work?
Ehlathini sisebenza nabantu abaningi bahlekise kakhulu. Bengifuna ukubhala izindaba ezingahlekisa labantu abazofunda.
Le ncwadi ikhuluma kakhulu nalokuxabana kuka Angus no Hugh. Kodwa bakhona abanye abantu abavelayo kule ncwadi. Abaphi abantu obhale ngabo obathande kakhulu?
Kuna i-character elinye u-Anton.
Yeah.
Uyibhunu.
Yeah.
Uyabona. Uyangihlekisa uma ngibhale u-Anton ngihleke kakhulu. And yeah, ngiyamthanda kakhulu encwadini, but in real life angimthandi, uyabona. Na futhi i-character incredible. Uhlekise kakhulu ngoba uyabona la emalogini labanye abahamba ngesikolweni, uyabona. So abayazi kuthela iwine kahle, kuseva ugudla kahle,
khuluma namakhasimende kahle.
Yeah, uyabona. Uma i-guest i-order iwine expensive, iyadura kakhulu. So kufanele uthele kancane eglasini. So incredible ufana na,
yeah,
uyabona. So uthathe ibhotile ikhulu ani glass ikhulu, so uthele igcwele iqalisa. So uma uqalisa, so labanye bazophuzana.
Now, in the book, you go into a lot of detail about the characters, which I think is very helpful in making them believable, because I could see them in my mind and I could picture them as real people. But did you base them on anyone specific?
Kufanele uqaphela kahle uma ubala, ngoba uma umuntu ufunda incwadi yakho ubona yena, he'll take you to court very quickly. Kuno munye encwadini u-Elvis Gubayi. And u-Elvis uyi-tracker, so ulanda izilwane ehlathini. And mina ngihambe naye ehlathini, silande izingwe, amabubesi, izindlovu, sihamba ngezinyawo. Ukuhamba no-Elvis angisabanga lutho. Kuhamba ngedwa ngiyasaba kancane. Kodwa kuhamba no-Elvis angisabi, ngoba uyayazi yonke ehlathini.
And
uyabona kahle amehlo akhe, abona wonke, uyabona. It was incredibly special kuhamba naye ehlathini. So bengifuna kumbala just as he is, ngoba it's a really positive experience I got from him.
Ngaphandle kwalomsebenzi owenzayo mayelana nezemvelo nokubhala kwezincwadi ke, kuningi okunye okwenzayo okunemiphakathi.
Ngo-1995 ngiye university kufunda i-wildlife science Pietermaritzburg. And uma siyenze honors project, kwakufuneka siyenze project. Bengifuna ukuyazi abantu bahlala njani ehlathini, ema rural areas. Ngihambele ngikhulume nabantu bahlala khona, bengifuna ukuyazi bazingela bacabangani nge-conservation, bacabangani ngamaphoyisa abathela, hhayi ungangeni la ukuthatha inkuni noma kuzingela. Ngibone la bantu abadli kahle. Kunezinkinga eziningi, kuna-HIV, abasebenzi, abantwana, uma baya esikoleni, amathisha, abekho, baya ama-funeral, baya ama-union meeting, angazi, but bantwana bagijima yonke indawo, abafundi lutho, uyabona. Bayagula, sonke isikhathi bayagula. So bengifuna ukazi inkinga ikulu yini la. And bengicabanga abadli kahle, but la ipapa kuphela, isinkwa esimhlophe, majarini, nejam, netiye namashugela kuphela, abadli ma-vegetable. abadle nyama, abadle ma vitamin, uyabona, abadle protein. So aba khuli kahle, aba mili kahle, uyabona. So umngane wami nami siyenza ipolish. Inhlayisa. Uma umthwana uyadle ekuseni. Akufuneki uyadle kuqala
aphinda adle mini, aphinda adle futhi intambama, qedile.
Qedile, inhlayisa porridge. Kodwa asichabangane kahle ngoba inhlayisa ngesichangane. Ukuhlayisa kulondoloza ngesiZulu. Kodwa uyafana negama ngesiZulu inhlanisa. Uyabona, so uma
manje xa ngathi uma udlale liphalishi uzohlanya.
Uyabona. So kufanele sitshintshe igama yalephalishi.
James Khoneke wangitshela ukuthi ngenkathi wena uthanda ukuhamba esikolweni bowufuna ukuba umculo waziwayo. Kuyiqiniso yini lokho?
Ya iqiniso. Ngithanda kakhulu ukushaya isiginci. Uyabona noma ngisebenza ehlathini ebusuku. Bengidlala isiginci emlilweni.
Lokho kusho ukuthi uzoshayela isiginci khona la e-studio later on.
Mhlambe.
Cha, sizobona. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uze lana ku 50-50. It's been a pleasure having you.
Thank you very much. Siyabonga. Ikensile kakho. Impela.